If my words didn't flow with the gold of sunshine, and my tunes would play on the horn strong, would you hear my voice come through the music? As it were your own, it's a hand-me-down. The thoughts are broken, perhaps they're better left unsung. Reach out your hand if your cup be empty. If your cup, is full, may it be again. Let it be known that is a steps alone. La da 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 da